Muri benshi muri kumwe na television isanganiro tubaramutse tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Nivyo gushima kuba leta yaragabanuye igiciro cy'isukari ihingurwa na Sosumo bivugwa n'abanyagihugu baba muri quartier ya gatanu ndakubwira quartier 5 ya zone Ngagara baracyatinya ariko ko amafaranga ibihumbi bitandatu ku kiro ngo ari menshi bagasaba ko byosubigwamo icyiyumviro bahuriza ko n'umugambwe Kodebu uhamagarira leta gukomeza ubushobozi bw'ihinguriro Sosumo kugira ngo ritange umwimbu ukwiye. Baridoga ko batariko bararonka ifumbire n'imbuto zirobanuye ku gihe n'abarimyi bo mu ntara ya Ruyigi basaba kuronswa ivyo vyankenegwa kugira ntibacegwe gutera. Mu ntwaro bemeza ko bariko barabitanga mu makomine yose agize Ruyigi. Ivyo vyose ni mwido nido murano makuru twongera kubaramutsa tubahikaze. Twaramutse kandi tubahikaze murano makuru abanyagihugu bo muri quartier ya gatanu zone Ngagara kumugwa w'ubutunzi wa Bujumbura barashima ko leta yagabanuye igiciro cikiro cy'isukari ihingurwa na Sosumo gushika ku mafaranga ibihumbi bitandatu ku bwabo ariko ngo icyo giciro kiracyari hejuru bagasaba ko cyosubigwamo neza aba ni bamwe muri bo
kandi ko ndabyumva uko bareba gabone igiciro cy'isukari nkuko banyagihugu twebwe kubona icyo giciro bagabanyije ko ari kikiri kirekire cyane ko bogabanya bakashitsa nko ku bihumbi bine basi kugira ngo n'umuntu muto muto basi afume akeneye n'akarobo akuma kagura bibiri
itu byakiriye neza kubera bagabanuye nibyo mugandi turabibona uyu munsi mbere ntitwanarose bamwe twari twagumye twikubita ngaha tugira ngo bashikiriho none ntirashika ngaha uyu nta niyo afise ubu umva rero turahebe icyo cy'ibihumbi bitandatu yego biragende ku muntu yo gerageza ariko kare ku bihumbi umunani urabona biragoye kabantu bato batataho uyisumamwo ubuhebuye yego
kuba baragabanuye igiciro kikava ku bihumbi umunani kikaja ku bihumbi bitandatu byari byiza mugabo turabaho cavuye naho cavuye ku bihumbi bitatu n'amajana atanu kija ku bihumbi umunani none bagabanuye bagasha ku bihumbi bitandatu turavye n'amikuru abene igihugu n'ubundi biracari kwa kundi umva akajagari kazoguma kuko iyo sukari iva hanze nayo ntibagabanuye hagabanuye ya Sosumo gusa mbe tuzomenya gute kuri ariko hariko hadandazwa ya Sosumo canke hariko hadandazwa iyo hanze aho rero leta ni hiyo ishobora kuraba ikaraba ingene biharura
ko bayikoroye cyo novuga ku isukari batayikoroye ege sukari ntiyakorotse cyo nzokwemera ku isukari yakorotse umudandaza mutoyi ashikiriye umugororo site wa Sosumo akarangura hama gahereza abene gihugu batoyi kujya baza takalobo akakaronga akanusu akakaronga uno munsi ngo nikaye
dusaba ko byo dushikira natwe abantu batoba toko twoshikirwa
cyo twasaba cyane cyane nuko bokugira bakaraba bakarangira bose urakugabanura kuba arahavye amikoro y'abene gihugu
cyo nasaba ko bakorora nyene igiciro gikwiye n'abanyagihugu bashobora gushikirwa kuko ntatwebwe turifitiye abana bashaka nk'icayi aryo usanga abana baja ku ishuri ata n'icayi banyoye baranagihevye kubera igiciro
hagataho mu mugambwe Kodebu iragiyandadaye babona ko leta yihuse gushira ubwigenge mu rudandazwa rw'iyo sukari kefa nibizi arongoye uwo mugambwe akagira amakenga ko isukari ihingugwa na Sosumo yashizwe mu kubihumbi bitandatu ikiro ishobora kuzoca itekegwa mu yindi mifuko kugira igurishwe ku giciro cya baba canke kingana n'ikivuye mu bindi bihugu abona nyabuna ko leta yokomeza ubushobozi bw'ihinguriro Sosumo kugira ritange isukari nyinshi
twarumvise ko ku munsi wejo ubushanje bw'ubudandaji bwashize ikiro cy'isukari ku bihumbi bitandatu inyuma yaho Sosumo yari yerekanye yuko isukari yogugwa ibihumbi munani ku kiro mu kwigirwa kiyamiriza ico giciro mugabo Sosumo igashishikara idandaza isukari ku ico giciro yashinze naho mu kwigirwa atari yavyemeye twebwe rero turibaza duti mbega ubwa mbere ninde afise uburenganzira bwo gushinga igiciro c'isukari ko tubona Sosumo ishinga mushikiranganje agashinga igiciro mbega hoho bisunga iki ko tubona umenga n'ubu igiciro kiracari hejuru cane na cane cane turaze kumbure amikoro y'abanyagihugu turaze naho bavuye naho bagiye ko badugije n'uba igiciro kiracari kirekire cane. Hanyuma hari ikindi kibazo kimwe kigaruka kubera yuko bazanye ibintu bya liberalisation biboneka yuko hari isukari iva hanze kwa amafaranga menshi yamakenga yuko abarangura isukari iva hanze ashobora kuza kurangura ya Sosumo bakaca bayidandaza ku giciro cyo hejuru iwabo ayo makenga n'ubu aracariho byumvikana yuko twebwe tubona ko nivyo mu gushinga igiciro boraba erokudo production ariko cyane cyane bakanaraba mikoro y'abene igihugu kandi tubona yuko ingingo yuko liberaliza idandazwa ry'isukari yihuse mu gihe leta idafise amadovize iri butange kugira ngo isukari ize igiciro cyiza ivuye hanze tubona yuko manza bakayibangira bakamanza bagakomeza ahubwo ubushobozi bwasoma kugwiza umwimbu kumbure nimba ari isukari ikeneye kwinjira bagakurikirana ingene yinjira kugira ngo ntihaze kuba izi kuduza ibiciro cyane canke ngo dusange isukari ya Sosumo ari igiye kugurishwa nk'uko umenga ivuye hanze.
Amakuru yacu cyabandanirize mu gisata cy'uburimyi abarimyi bo mu ntara ya Ruyigi ngo ntibariko baronka ifumbire hamwe n'imbuto z'ibigori zirobanuye ku rugero rushimishije bagasaba kubironswa kugira bazoteragire ku gihe. Tabu Emerancienne arongoye iyo ntara ya Ruyigi akaba yemeza ko bariko barakwiragiza mu makomine yose ifumbire n'ibigori birobanuye ngo baronkejwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi akavuga ko nibitakwira bazosaba ubushikiranganje bubongere kugira ngo borohereze abarimyi. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Amase ni kuvuga araza agacaba make
amase ni kibazo kuko haje nk'agakamyo kamwe hari n'abararayo kuva saa 10 bategereye inyana ariyo bari mugasi bose bacha bashikirwa
ni bamwe mu barimyi bo ku mutumba wa Ndago turi muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi bamenyesha ko batariko bararoswa ku rugero rushimishije ifumbire kuko babarosa nk'eyi dashobora gukwira indimo zabo zose bagasaba abajejwe ivy'uburimyi kubarosa ifumbire ku rugero rushimishije
amase kuvuga araza agacaba make twasaba reyo bafurunisa ko bokongereza bakaba benshi abakozi bavyo kugira ngo amasamanike ku bwinshi ntagira umwene gihugu azoshobora kurima abura amase yo gutuzoteza
amase ni kibazo kuko haje nk'agakamyo kamwe si bose bacha bashikirwa nkubure imvura yokoroka je ndabona ko ari ngorane
abo barimyi bashikiriza ko n'imbuto z'ibigori zirobanuye kuba atariko barazironka uko bavyifuza bakasaba ko nazo nyine bozironswa kare zikwiye kugira ntibazocererwe guteragira imbuto z'agatasi
kubijanye n'imbuto irobanuye y'ibigori ibigori kusanzwe abari banditswe baragiye hanyuma parabironse mugayo nko ashaka ibiro bibiri bitatu ntiyabironse yaronse kiro kimwe utwo tutabonetse baca bisanasana mu kugura kuri aba babagwiza mbuto bari basanzwe bari ino bakagura imbuto nyene zikaba arizo bagwiza
yego mutwarazirose mugabo haje imbuto zike cyane kuko abarimyi barima kijambere kija ikitego cy'ikigori turi benshi ni kuvuga ntitwashikiriwe niko nkayo mahigo ko nk'izombuto rero ko dusaba ko mu gihe abo bantu bari ko bazubituzanira bo bishamo nguvu nyinshi bakaturonsa imbuto nyinshi kugira umwene gihugu wese ashikigwe no kurima iyo mbuto y'ikigori
Kubijanye n'ifumbire buramatari w'iyo ntara ya Ruyigi Tabu Emerasiene ashikiriza ko bayirose muri kino gihe ngo bariko barayikwiragiza mu mazone yose agize intara ya Ruyigi.
Kubijanye n'irima ry'agatasi turiko turitegura novuga yuko twaratanguye kwitegura ifumbire yaramaze kugushika nubwo itarashobora gushika mu mazone yose turiko turisuganya ingene yoshikira barimyi mu mazone yose gashikayo.
Uwo aramuso ayo ntara ya Ruyigi ashikiriza ko imbuto z'ibigori zirobanuye baronkejwe n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ku muce wa mbere ngo nizashoboye kuroswa abarimye ko bazipfuza kuko zari nke.
Ibigori vyaje byari bikeya ntivyashoboye gukwira abene gihugu bose nkuko bavyifuza kandi tugashima ko ubutubona ko abene gihugu baritabiriye kurima cane kiterwa c'ibigori. Ariko novuga yuko irya tranche ya mbere yaje y'ibigori nivyo twarashoboye kuyitanga bose ntibashikiriwe. Twagerageje kugabura mu makomine yose uko ari ndwi kugira ngo abashoboka umwe wese agenda twara bike bike hanyuma imvura iguye abaratera.
Buramatari w'intara ya Ruyigi akavuga ko muri kino gihe ubushikiranganji bw'uburimyi ngo buheruka kubarosa izindi mbuto z'umuce ugira kabiri ngo nibaheza kuzikwiragiza mu banyagihugu zidakwiye ngo bazoca babimenyesha ubushikiranganji kugira bubarose izindi.
Jean-Marie Vianney Ngendakumana urakenuye tuvaho mu kirimiro dusimbirimbo tuvuge abanyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bibaza ko gukoresha amazi y'ikiyaga nko mukoga vyoba bibafasha kwikingira indwara zituruka ku isuku rike. Akarorero nakabana baba muri zone Magara intara ya Rumonge ariko abavyeyi bakavuga ko bategerezwa gusuzuma neza kwabana bashitse mu mihana bakaraba imbere yo gukora ku kintu icyari cyo cyose. Akamo gategwa n'indongozi zaho mu karere nuko abantu ngo batokwishimira gukoresha amazi y'ikiyaga kuko ngo atari meza. Mbega suko Francine ndiho kubgaya
amazi agufasha kwikura ku bucafu nyana
nkagiye nkangana ari mvuye gufasha mele mu bintu byo kurima umva narinje ko babwira ngo ndonke ndorohege mu koroga.
Aba bana baba mu micungararo yo kumweha w'uburovyi wa Magara aho benshi bita kwitara. Kuri bo koga amazi ya Tanganyika uretse ko bibafasha kuruhuka ngo biratuma bikura ku micafu bikanabakingira imigera y'indwara.
Kujya uvuye nko mu ndimo cyangwa mu kazi ka misi yose ukora ugashaka kuruhuka cyangwa nawe ushaka kwinezereza sawa kujya kuyokoga kugira ngo ukure nk'ubucafu uba mu kazi uba wakoze. Nkagiye nkangana ari mvuye gufasha mele mu bintu byo kurima tuko tuteye imyumbati yanjye nyamu aho harugo muhira umva narinje ko babwira ngo ndonke ndorohege mu koroga abidi kwingira imigera y'indwara nka kolera n'izindi ndwara nyene zitandukanye. Byiza two yakoresha amazi kubera twawe ku buntu nk'amazi atangika n'amazi menshi n'ubworo ari wadaha ntabwo yashobora guhera.
Hajya ugiye nko mu nzi ukajihura nk'umuntu atakarafya akajya gukorako ugaca wandukwa ifite ibintu yari afise mu maboko nkaryo hayo uragenda n'umuga ikacikomeko ukufu ukacikomeko ujyako uca ugenda kuruza ukoga ukaca ugenda ukisiga amapfuta kugira ntitugware indwara za korora amacinya ibihara.
Twebwe abana turakina ibintu by'umupira cyane tugakina hama rukaca tubindugomba burya bucafu bikaca biba ngombwa aho tugira ngo tuzakoga amazi. Abana benshi bo ngaha nyine iyo bahejeje gukina baraza koga woze burya bucafu bwaho ugiye kujya ndugomba igatuma ivaho kubera ari bwo buhoma bikaca yo gutuma utaguma ugwaragurika.
Uyu mubyeyi avuga ko bazi neza ko amazi y'ikiyaga asanzwe arimwo imicafu itandukanye. Asigura ko muri ico gihe bacungana n'abana muhira ngo barabe ko bakaravye neza kuko ngo bitagenze uko ngo boba bugururiye imiryango indwara zituruka ku isuku rike.
Benshi baza koga ngaha mu kiyaga ca Tanganyika amazi atari meza nitwe yashingira intaye ngo ni meza kubera na amazi usanga uwariwe wese ayinjiramwo ibyo ari byo byose bigwamwo abana bo bagashika bakoga ndetse n'abakuze baraza bakoga hanini rero twebwe ingene twikingira cyane cyane mu ngo iwacu mbere gukora ku kintu cyose afungura no gukaraba neza n'amazi n'isabune hanyuma kandi cyo twitwararika mu bikoresho byo mu gikoni tuzo ko bisukura byo bakabisukura neza amabana bakafungura bakarabye neza n'isabune kuko aya mazi naho babaje koga mbere ugiye kubikurikirana kenshi naho boga usanga ari kwikubitamwo gusa ntibinyukura n'ukunezererwa gusa kubera bari mu bari
mu ntwaro ngo bahimiriza abo bajejwe kwitwararika kugira isuku aho babaye naho bakorera. Mustaneri wa komine Rumonge Augustin Minani akavuga ko bababuza gukoresha amazi y'ikiyaga batayatetse kubera ko asanzwe atari meza. Mu itangazo ryo kuwa 15 kwezi kw'icumi amakungu ahimbaza munsi yariye gukaraba intoke n'isabuni, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko ari akaryo keza ko kwibutsa ko gukaraba neza bifasha kwirinda indwara zibiza zituruka ku isuku rike nka korera n'akaranda k'ibihara bituruka ku nkende zibangamiye abanyagihugu.
Francine ndiho kubgaye tugushimire cyane aniho duce dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwari kumwe natwe mubandanye mugumanye n'isanganiro.